Production.
Mufudzi wangu,
Mufudzi,
andikura seJesu, Mufudzi wangu,
Mufudzi,
Mufudzi wangu, ndianiko, Mufudzi wangu,
Mufudzi,
Mufudzi wangu, ndianiko, Mufudzi wangu,
Mufudzi.
Baba, Jesu, murije, andikurase Jesu, andikusie Jehova, andikusie Jesu, mufudzi wangu, ndimi baba,
mumoto muzinzi wangu.
Jesus.